baza mwabonye turi abatari bake twaje gutera ibiti rero no kuvuga yuko natwebwe no mu migambi w'ibihumbi 2022 ushirwa 2026 twihaye ko tuzohora dukinga ibiza gukinga ibiza rero ni ibi ibyo kugira ngo dutere ibiti murazi yuko aho ibiti biri hashobora kuba ibintu byiza byinshi ubundi umujyango utabara imbabare kuri Rouge Burundi turi abunganizi b'intwaro muri ubwo bunganizi rero murazi yuko abaturongoye badusabye yuko twoza turatera ibiti kugira ngo twambike muri wa mugambi ewe Burundi urambaye natwe rero ntidushobora gutanga kuko twe turi inyuma y'abaturongoye turi inyuma ya leta nico gituma umujyango utabara imbabare kuri Rouge n'abakorera bushake bose uwo mugambi natwe turawitaba kugira dufashe abantu abana bacu kugira bazobe mu gihugu cambaye.